Kā te koine te rā e whakaidi ai te nuinga o tātou i a tātou maramatakahou mo te tauhou. Hoi anu ahua rereke nā maramataka kua whakawhiwhi atu ki te hāpuri o te pāharakeke i tēnei tau ka ia ki Inge Kiriona, nā whakamahuki.
O ramenta pune dwole ki te joia te brilo.
Kaore a Wiremu Winitana i te whakamā ki te koha i ana pū kahukahu ki te ao. Ko tōna mai a te take i whiriwhiri tia ia mo te maramataka a te hapori o te pāharakeke. Ara, Flexmere.
What I like about it is there are all these other people out in the community doing wonderful things for the community in general as a whole. And these are the stories you've never heard before.
Ko Wiremu tētahi o te tekau mārua no te pāharakeke i whiriwhiri tia hei kanohi mō ia marama o te maramataka Flexmere Heroes. He kaupapa nā te kai kaunihera o here taunga a he nare au Keith i Kōkiri.
We just got sick and tired, to be honest, of the negative publicity that Flexmere was attracting, not only from outside, but within themselves.
Any chance for youth or somebody who's a bit wayward to have an opportunity to see somebody who's had a similar life to them and moved on to something else, I think that's a good opportunity to look up and...
Koina hoki te momo o te kōrero kei te pāharakeke.
We should have them all the time, so people will know what we're doing around the community.
Getting one of these calendars, you seem to find out who has achieved, where they've achieved, and what they've achieved.
What we're doing here, government can't do that for you. We've really got to stand up and take some responsibility.
Nā ngā koha a te hapori i tutuki ai te maramataka, a o te toru mano i taria ki ngā pautāpeta o te taone mo te kore utu, kotahi mano anō kei te tāngia. He aha ko a te pai, kotahi tonu te amuamu.
I think they really should have gone with the picture of me in my bikini, of course, because that was stunning.
Mō maramataka kē atu pea tēnā Wiremu, kua whāua he moni kia hāre tonu tēnei kaupapa mo te rua tau kei mua i te aroaro. Ki Ngikiriona, te karere.